Nā hei āpiti I tērā pūrongo kai te puta te karanga o te whakaruruhau tiaki wāhine Māori, me whakarereke I ngā ture kia tere ake ai te whakataunga o ngā mahi patu kino I te wahine. Hei tā ruahine Crofts o te whakaruruhau ka hore he tika o tā te tāne patu I te wahine ahakoa te aha.
All types of violence needs to be taken seriously, whether you're a stranger or whether you're, you know the person. And that's the most important thing, really. But our laws need to change. They need to be more speedier and efficient, so then the people see the reaction quickly. Otherwise, you're likely to have more violence.